in ba kukora dichuo mawinyo gambo masani nyasaye ora iri mondo apor kodi wach wach maporo kodi odiochieng odhiambo makawuono otamo jonabi madongo wacho nyasaye otiyo koda kawuono ni kod jowetena giduto te mondo mi wach por kodi wachni wadhi yudo somo kawuok e buk mar Ecclesiastes Ecclesiastes 4 verse 9 nyaka mano mar 10 kod 2 mawacho kama bende bedo ji ariyo ber moloyo bedo ng'at achiel nikech ginyalo giduto ginyalo bedo kamoro achiel kendo magilos gimoro maduong' kuom tich magitimo. Tapar wacho niya, ka achiel kuomgi opodho piny, kaka koro wan jadek kan, kopo ni achiel kuomwa depodhi piny, to jariyo moro nyalo konye. Muma wacho apar wacho nang'o, ka achiel kuomgi opodho piny, to machielo nyalo chunge. Kendo mi opodho, to mano rach moloyo nikech onge ng'at manyalo konye. Tapag achiel, wacho kama, ka piny ng'ich, in dhako kod dichuo mawinja, ni ka piny ng'ich, to dhako gi dichuo, noumore kamoro achiel, to giloso koyo, kamoro achiel. Yana baga achiel wacho niya, ka piny ng'ich, to ka ji ariyo obedo kamoro achiel, ji ariyo obedo kamoro achiel, to gikelo liet. Ni ji ariyo timo ang'o? Ok liet mar koti. Ok liet mar koti morwako. En liet mar thuno.
Liet mar thuno.
Gima mako dhoga e wach mar 11. Muma wacho niya, ni kopo ni ji ariyo obedo kanyakla, giumore, to jogi bedo maliet. Manyiso kare liet mar dhano opogore gi liet mar piny.
Mit mar humano.
Oyugo wata mar duve. Oyugo mar duve. Liet mar dhano mit. Mit mar atari. Ondik nyake muma. Ang'o miyo koro utamowa? Miwauru liet. Joma mine. Miuru jodolo liet. Machalo kodwa kamage. Wane jodolo masaje kwa biro. Toko yaon wa duve. To wayalo. Waleme.
Gisapul
madongo dongo. Iyoka yoka. To sapul baro rea bara. Iyoka yoka. To pi baro rea bara. Iyoka yoka. To pi awe doja doja ba. Yudo manaka mo doja. Tweet. Tapo kari ya wajoni ya.
Pi awe doja doja.
Pi awe. Ingene. Ma wach ma okagole pacha kata dhod chunya to ma wach ma wuora mondiko ni piawe ka ji ariyo umore moumore duve to gikelo weche adi?
Duve
wan gi duve matinde wasungu oloso to wan gi duve mayueyo ema mbuma wacho niya, kind dhako gi dichuo, penjri ane, ito dhako gi dichuo, ere duve. To jogi kuumore kamoro achiel, to gikelo liet. To, apagare wacho niya, ka ng'ato ni kende, to ng'ato nyalo monje, mihewe. To ka gin ji ariyo, ng'ato ok nyal monjogi nikech gin gi ngufu. Chalre mana gi 11 cha. Ma wacho ni to ka gin ji ariyo, to gikelo liet. To ka ng'ato achiel, liet ok nyal donjo. may gina mo mawacho kuna mawacho na jo yo nyasaye yin dhako kod dichuo mawinja yin dichuo yin duve yin dhako yin madres dichuo umore kuomi dimiye liet tomang miye liet yo gima lido nyuolo en roho.